Marko 1 verse 11. Wavela izwi ezulwini lithi, wena uyindodana yami ethandekayo, ngithokozile ngawe. Luka 2 verse 11 and 21. Ukuthi nizalelwe namuhla umsindisi onguKristu, inkosi emzini kaDavide. Wathi seziphelile izinsuku ezishiyagalombili zokuba umntwana asokwe. Igama lakhe lathiwa uJesu elaliqanjwe ingelosi engakathatshathwa esiswini. Johane 10 verse 13. Mina noBaba simunye. John 5 verse 18. Ngalokho ke abajuda kwabayikhona befuna ukumbulala ngoba wayengaphulile isabatha kuphela, kodwa wabuye wathi uNkulunkulu unguyise ezenza olingana noNkulunkulu. Igama liyabulalisa, wena ubizwa ngubani ngakini? Johane 19 verse 7. Kepha abajuda bamphendula bathi, sinomthetho, thina ngalomthetho kufanele ukufa ngokuba ezenzile indodana kaNkulunkulu. Levi 19 verse 12. Ningafungeli igama lami amanga uze uhambe uhlambalaza igama likaNkulunkulu, nginguJehova. Luka 19 verse 14. Kepha abantu bomuzi wakhe bamzonda, bathuma amanxusa emva kwakhe bethi, asithandi ukuba lo muntu abuse phezu kwethu. Isaiah 53 verse 3 and 4. Yayideliwe yashiywa ngabantu, umuntu wabuhlungu owazi ukugula, yeyiswa injengosithazelwa ubuso ngabantu, ayishayangwa into yalutho. Matthew 27 verse 42. Wasindisa abanye, angezisindisa yena, kuyinkosi yakwa-Israyeli, akehle manje esiphambanweni sikholwe nguye. Wethembile uNkulunkulu, makamkhulule manje uma emthanda, ngokuba wathi ngiyindodana kaNkulunkulu. Igama liyabulalisa, wena ubizwa ngubani ngakini? Anginikhethanga naba yishumi nambili, kodwa omunye wenu ungusathane. Johane 15 verse 16. Aningikhethanga nina, kodwa mina nginikhethile nina, nganibeka ukuba niphume nithele izithelo, nezithelo zenu zihlale. Matthew 26 verse 13. Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini, nomaphi lapho lishunyayelwa khona leli vangeli ezweni lonke, kuyakhulunywa ngalokhu akwenzileyo, kube yisikhumbuzo ngaye. Matthew 16 verse 13. UJesu esefikile emaphandleni aseKhasariya, uFiliphu wababuza abafundi bakhe wathi, abantu basho ukuthi indodana yomuntu ingubani? Bathi abanye uJohane uMbhaphathizi, abanye basho ukuthi uEliya, abanye basho ukuthi uJeremiya nomunye wabaprofethi. Wathi kubo, ninake nithi ngingubani? Simon Petro waphendula wathi kuye, wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. UJesu waphendula wathi, ubusisiwe wena Simoni kaJona, ngokuba inyama negazi akukwambulelanga lokhu, kodwa uBaba usezulwini. Igama liyabulalisa, wena ubizwa ngubani ngakini? Matthew 27 verse 3-5. Khona uJuda owamkhaphelayo ebona ukuthi ulahliwe, wazisola wabuyisela izinhlamvu zesiliva ezingamashumi amathathu kubapristi namalunga, wathi, ngonile ukuba ngikhaphele igazi elingenacala. Bona bathi, kuyini lokhu kithina? Zibonele wena. Wayesephonsa izinhlamvu zesiliva ethempelini, wahamba wazilengisa emthini. Deuteronomy 27 verse 25. Uqalelisiwe owamukela inkokhelo ngokubulala umuntu ongenacala. Matthew 26 verse 64. UJesu wathi kuye, ushilo wena, kepha ngithi kini, seniyakubona indodana yomuntu ihlezi ngakwesokunene samandla, iza emafini ezulu. Amahubo 110 verse 1. UJehova wathi enkosini yami, hlala ngakwesokunene sami, ngize ngenze izitha zakho zibe isenabelo sezinyawo zakho. Isambulo 1 verse 7. Bheka uyeza namafu, amehlo onke ayakumbona, nabo abamgwazayo izizwe zonke zomhlaba ziyakulila ngaye. Luka 5:32. Kangizelanga ukubiza abalungileyo kodwa izoni ziphenduke. Numeri 32:23. Kodwa uma ningakwenzi lokho, bhekani nonile kuJehova. Nazi impela ukuba isono senu sonifumana.